Good
morning, church. Lina, let me give you a friend, Jelina. Good morning, church.
Amen.
Bopaki Jami. Kega Hili.
Amen.
Last Sunday, Daddy Raha Goroga Angalu Keita bua gore gona le mongwe o tshongwe ke matho ka ema hapele ka supa ha ile nna ka re ke ne ka thekwa ke matho hela ka Friday night mo ile ntse ke kgwetsa ke a go nna go ntshwela ke sa bone naha le sepe mme ka gore ke a itse gore modimo wa me modimo wa ga my father prophet emo o thobogang ha e ka ke are a ntshitse a ntodise dinoka ditetse a be devel a ta re o ka nghouhatsa I said to him kare my lord I know that god of my father is on my side
amen
mme dadi o ne a rapelela that sunday bana ba modimo ga senke loto le ne le ta mo go nna le ga nne ke ta kerekenyana ke ta ke kgweetsa from gaborone ne le le teng mme ke ne ka bolelela devel ka re devel behind my back ga ke sa tlhola ke bona loto lele le nne le ntiragaletse
celebrate jesus mme wa modimo from one touch from man of god o bo setse o bona sentela o ka ra ba ba go ntle bale ba ba santse bana le bothata bo botshwanang le bagago ba matlo o ka ba ra wa reng
nka ba ra ka re bana ba modimo le tshepe modimo wa ntue le tshepe le ene profete tota his hand ya go touchang ka yone eh ke yone nka ba bolelela nka gore that day one touch ke ana ka bona le sedi le tona tona hela le le tona tona hela re bai
Jesus.
Amen.
Amen.
Sabobedi bana wa modimo. Lentse le nkgoga kgoga mo kereke mo le nkgogela the dates tsa my wedding. Ha kereke pota ka ha. Mothers wa re di date ke leng re sege. So I confirm hore on the 29th of July ke my bridal shower go gaborone
Jesus can we celebrate Jesus
on the 26th of August at Mawinatala village it will be my wedding day
Jesus celebrate Hey! Oh! Anna Hali Happy Akibona, we're going to be in the theater, and we're going to be in the theater.